Umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jianping kuri uwa 21 mu Nyonyo mwaka wa 2023. Muganga Jean Bosco Girukwishaka umunyamabanga nshingwabikorwa mu biro vy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu amenyesha ko intumbero y'uwo mubonano ko yari iyo kuganira ku migambi isanzwe irangurwa n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi abicishije mu rwego OPDD Burundi ndetse no muri Fondation Bonaction Mugiraneza.
Userukira igihugu cy'Ubushinwa ngaha mu Burundi ajije kwakirwa na nyenicubahiro umutambukanye wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yari yaje kugira baganire ku migambi isanzwe irangurwa na nyenicubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu abicishije mu rwego OPDD Burundi ndetse no muri Fondation Bonaction umugira neza. Muri ivyo muri iyo migambi hariho isanzwe imaze igihe iri kirarangurwa ndetse n'iyindi mishasha yagomba kubaganira ko aho ico gihugu c'u Bushinwa cifuza kubandanya gishigikira. Ubwa mbere rero yabanje kumukeza ku ihwaniro ry'abakenyezi b'indongozi aheruka gutunganya musanzwe muzi ko hariho n'intumwa zivuye mu gihugu c'u Bushinwa zari zitavye, bakaba rero izo ntumwa zishima ko byagenze neza kandi nabo nyene bafise ico bahungukiye. Yahejeje rero baragaruka ku mugambi umugambi witwa Panda Park. Umugambi nawo ukaba awukora ucishwa muri Fondation umugira neza, ukaba ujanye no gushigikira abanyeshure cyane cyane bantu nikora mu kubaha ibikoresho byo kwishure, aho haba harimo n'ibicanye no gufungura ibikoresho bakoresha mu gufungura nko ku mashure asanzwe rero afise wa mugambi wo gufungura ku mashure. Abo banyeshure rero biraheza bikabafasha haba muri ivyo vyo gufungura ndetse n'ibikoresho vyo kwishure. Umwaka rero hari ibindi bikoresho biheruka kuza bishika 5,000 bizoheza rero bigahabwa abanyeshure vuba. Uwundi mugambi nujanye ni mushasha aho igihugu c'u Bushinwa naco kigomba gushigikira umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Mukamutsi ko yanicubahira umutambukanye w'umukuru w'igihugu abandanya awushigikira ndetse aganira n'abashobora kugira ico baterereye kugira ushobore gushikira abana bose mu gihugu. Ico gihugu rero kikaba cemeye naco guterera muri uwo mugambi ibahasha ringana n'umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'Abanyamerika. Ayo mahera rero akazoca acishwa mu ishirahamwe PAM kuko ariryo risanzwe rishigikira Leta y'u Burundi mu gushyira mu ngiro uyu mugambi. Iruhande yaho hariho n'iyindi migambi ijanye n'igisata c'amagara y'abantu, nayo nyene bazobandanya bakorana ibijanye no gushigikira umunsi mukuru mpuzamakungu wo kugwanyikiza SIDA wa muhimbazwa nawo nyene buri mwaka igenekerezo rya mbere Kigarama. Nawo nyene ico gihugu kikazobandanya kiwushigikira nk'uko vyahora. Ibijanye n'ibindi bisata vyo gushigikira abenegihugu nabo nyene bafise ingorane zo kwivuza mu bijanye na ya ngwara ya cataracte n'ibindi, aho nabo nyene abahinga b'Abashinwa bazobandanya bafasha. Ndetse no mu gisata c'uburimyi naho nyene hariho imigambi itari mike, nayo nyene bamenyesheje ko ico gihugu kigiye kubandanya gishigikira. Urakoze.
Userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi akaba yamenyesheje ko Ubushinwa buzobandanya bushigikira Uburundi mu migambi y'iterambere.